Kwezwakala lelonizwi ayekushoneni isihloko esikhuluma ngaso namhlanje sithi isisekelo senkolo kusevumeni izono zokhokho bethu. Isisekelo senkolo kusevumeni izono zokhokho bethu. Ngizofunda incwadi ya Exodus 3 verse 7 verse 10. Exodus 3 verse 7 verse 10. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Ngehle ezulwini ukuba ngibaphule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphulele kulelozwe, ngibayise ezweni elihle, elibanzi, elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhanani. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufike kini, futhi ngikubonile ukucindezelwa abaseGibhithe ababacindezela ngakho. Ngakho-ke ngihamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli. Amen. Ngesinye isikhathi ubaba ilanga ishumayela uthi uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ohlala nabantu. UNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ohlala nabantu. UNkulunkulu oyaye ehle ezulwini ezohlala nabantu. Uma esehleli nabantu bonke ukubika babo bekubike uNkulunkulu okhona. Uthi-ke ubaba ilanga, uNkulunkulu wayekhona lokhu kwadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu wayekhona. Kodwa akuso sonke isikhathi lapha uNkulunkulu oke ehle ezulwini ezohlala nabantu. Futhi akubo bonke abantu uNkulunkulu oyaye ehle ezulwini ezohlala nabo. Lapha sifunda indaba enkulu. Uthi uNkulunkulu, ngikuzwile ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba-ke ngikuzwile ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli, ngehlile ezulwini ukuba ngizobakhulula ekuhluphekeni abayikho eGibhithe. Ngehlile ezulwini ukuzwa bakhulula. Ezulwini ngehliswe ukukhala kwabo, bekhala kimi ngoba babaza abantwana bakwa-Israyeli ukuthi ukhona uNkulunkulu wokhokho bethu. Ngoba uNkulunkulu akaqalanga uNkulunkulu oJehova ukuba seGibhithe noma ukuba kubantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe. Kusukela kuGenesis sikhuluma sifunda ngoNkulunkulu waye uJehova. Kwakusewuye lo Nkulunkulu owatshela uNowa ukuthi akakhe umkhumbi ngoba abantu basebona wayese ehlisa uzamcolo. Kwakuwuye lo Nkulunkulu owayeno Abraham. Kwakuwuye lo Nkulunkulu owayeno Jakobe. So babekwazi umlando wabo ukuthi banoNkulunkulu omdala. Kodwa ngalesi sikhathi sebethunjwe eGibhithe, babengathunjwanga eGibhithe. Okuseqinisweni bayiyela kwaya uJakobe eGibhithe. Kodwa kuthema sebehleli eGibhithe baseme bayithreat kwabaseGibhithe. Sebebona ukuthi abaseGibhithe inkosi yaseGibhithe ibona ukuthi laba bantu bazogcina benamandla bese belwa nathi besehlupha. Basebebahlupha-ke kakhulu. Basebekhala, bekhala uNkulunkulu wokhokho babo, uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu kaJakobe, bakhala. Uthi-ke uNkulunkulu, ngikuzwile ukukhala kwabo. Bembikela ukuthi bayahlupheka lapha bakhona. Manjena-ke ngehlile ezulwini ukuba ngizobasiza. inhlanhla enkulu leyo yokuthi uNkulunkulu ethi ngehlile ezulwini uba ngizonisiza. Njengoba ngisho akusiyona into eyenzeka kalula ukuthi uNkulunkulu ebe nabantu. Njengoba wayethi ubaba ilanga uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ohlala nabantu. Ngiyaye ngikhulume ngithi kuvamisile ukuthi abantu befune ukuthi bese bethi umveli ncangi ulingana noJehova. Kodwa uma usubuza ukuthi umveli ncangi wake wehla ezulwini wazohlala nabantu. Njengoba siqhosha ngomveli ncangi, kodwa umveli ncangi wake wehla ezulwini wazohlala nabantu. Ngoba sithi thina abantu bakwaZulu sasikhonza umveli ncangi. Kodwa umveli ncangi wasifundisana. Umveli ncangi wake wehla ezulwini wahlala nabantu. Ikhona inkulumo ongase uyibeke uthi umveli ncangi wathi. Noma abantu bayakholwa nje ukuthi umveli ncangi wabakhona. Kodwa khona nokukhuluma ongashiyo ukuthi umveli ncangi wathi. Noma sikhona isigameko ongakusisho ukuthi umveli ncangi ngelinye ilanga njengoba sikholwa kumveli ncangi nje thina abantu abamnyama umveli ncangi waqhamuka kithi wathi wathi wathi. Uthi-ke uShembe ubaba ilanga uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu owehla ezulwini ehlale nabantu ekhulume nabantu. Uma ngabe bona ebathethise, uma ngabe benza izinto ezinhle ebanikeze izibusiso, bebe ne clear picture yalo uNkulunkulu. And akakho uNkulunkulu engimaziyo owakwafana nalo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ikhona kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi lezi zinto nizifake engqondweni yenu ukuthi uma sithi sikholwa uJehova, asisho ukuthi sikholwa uJehova ngoba nje iBhayibheli lisifundiswe ngoJehova. Kodwa kuney'gigaba ezinkulu engakaze zibe khona emhlabeni ezenziwa uNkulunkulu wethu uJehova. Uthi-ke uJehova ngithuma wena Mose ukuthi uhambe uyotshela uFaro ukuthi ngithi akakhulule abantu bami. Wahamba uMose waya uFaro ngegunya lokuthunywa uNkulunkulu ukuthi ngithunywa uNkulunkulu wabantwana bakwa-Israyeli uJehova uthi khulula abantu bakhe. Ubase ufuna ukuba ebathathe beyokhonza yena bebodwa bekhonze uNkulunkulu wawuyise. Wafika uMose kuFaro wafika wamxoxela le ndaba wamtshela ukuthi ngithunyiwe uNkulunkulu kwabantwana bakwa-Israyeli uthi andimtshele ukuthi bakhulule abantu bakhe. Wathi uFaro angeke kwenzeke lokho. Bashiyelana wayesethi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi uma ngabe engakwenzi lokhu ngizokwenza amanzi onke aseGibhithe ephenduke igazi. Waba nendaba uFaro nalokho. Nangempela uNkulunkulu akwenza lokho. Onke amanzi aseGibhithe aphenduka igazi, nomfula waba igazi, yonke into neyiphethu zaba igazi, namanzi asendlini aba igazi. Wathi uFaro hayi ngeke ngivumele. Hamba umtshele uNkulunkulu wakhe ukuthi akabathathe abantu. Wahamba wafika wamtshela. Bathi lapha sebeqoqa wathi uFaro hayi ngeke kwenzeke. Wathi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi uma engawakhiphi zonke iy'ndawo zaseGibhithe zizoba namasele. Noma uhleli nje ubona amasele esegcwelele. Nasendlini amasele nanga, nakuphi nakho kuya amasele nanga. Wakwenza lokhu uNkulunkulu kwathi bebona kwakugcwele amaswele yonke indawo nasendlini kugcwele amaswele noma kuphi lapho okunabantu khona kwagcwala amaswele bagcwala amaswele. Wathi uFaro hayi hamba umtshele lo uNkulunkulu ukuthi hayi ngiyabadedela abantwana babo. Bathi wethu sebaqoqa wathi hayi ngeke nikubone. Wathi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi uma ngakwenzi lokho ngizoletha bonke omiyane ezweni. Nangampela uNkulunkulu wabaletha omiyane bagcwala yonke indawo babaluma babaluma yonke indawo yaluma nawufaro balunywa ngomiyane bangena yonke indawo babaluma. Wathi ufaro hayi ngeke hamba umtshele uNkulunkulu ukuthi akabakhiphe abantu baseIsrayeli eGibhithe. Wahamba uMose wabatshela bathi lapha bethi bayaqoqa wathi ufaro ngeke wenze lokho. Wathi uNkulunkulu uma ngakwenzi ngizoletha ilokhuza isibawu niyawazi-ke isibawu ukuthi silima kanjani. Wathi ngizoletha iy'bawu iy'bawu zagcwala yonke indawo kuba silapha njena silunywa ziy'bawu nje ziy'bawu isibawu ngeke usibekezele nje sisodwa simluma kodwa eGibhithe zabaluma bonke yonke indawo babathela zabaluma zabaluma hayi zamluma noFaro wabona ukuthi hayi kunzima bathi hayi hamba umtshele uNkulunkulu ukuthi hayi sengiyabadedela. Bahamba wafika wamtshela bathi bethi baqoqa wathi uFaro lutho angeke. Wathi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi uma ngingakwenzi ngizoletha isifo sey'nkomo zonke nangampela zonke iy'nkomo zaseGibhithe zangenwa izifo zafa kwafa yonke iy'nkomo. Wathi mayibona uFaro ukuthi kunzima wathi hamba umtshele uNkulunkulu wakho ukuthi hayi ngiyabadedela abantwana bakho. Bathi bethi abantwana bakwa-Israyeli bayaqoqa wathi uFaro lutho angeke ndikwazi ukumdedela. Wayesethi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi bazomila amathumba wonke umzimba bonke bonke abantwana amalukhuza amaGibhithe amila amathumba. Lokhu akwenzeka kungenzeki kubantwana bakwa-Israyeli kuvele kukhethe bona nje bonke bamila amathumba bonke bamila amathumba bonke bamila amathumba. Wathi uFaro no hamba umtshele uNkulunkulu wakho udaye sengiyabadedela. Bathi bayaqoqa wathi uFaro ngeke kwenzeke kwenqaba. Wathi uNkulunkulu sengizokhipha isichotho-ke manje. Kwehla imvula yashaya isichotho yabulala yonke into yakwa-Israyeli kwafika ilokhu zamasimu kwaba yini kwaba yini. Sishawa isichotho singami lokhu sishayile nje nabantu bengasakwazi nokuhamba naphandle beshawa isichotho. Wathi uFaro hayi ngeke hamba umtshele uNkulunkulu wakho ukuthi ngiyabadedela. Wahamba uMose wamtshela uNkulunkulu bathe bethi baqoqa abantwana bakwa-Israyeli wathi ulokhu uzoFaro ngeke wenzeke. Wathi uNkulunkulu umtshele ukuthi ngizoletha isikhonyane nangampela safika isikhonyane isikhonyane kani kaze nisazi nabambala abasazi nami ngisibone ko-TV. Isikhonyane sangena emasimini kwaphela konke ukudla sashaya salukuzwa saqothula. Wathi uFaro hayi hamba utshela uNkulunkulu wakho ukuthi sengiyabadedela abantu. Kodwa bathi bethu baphuma wathi uFaro ngeke. Wathi uNkulunkulu uzobona-ke uNkulunkulu wayesethi sengizoletha ubumnyama. Kwaba nobumnyama eGibhithe okwakwenza ukuthi ungakwazi ukubona ngisho isandla sakho. Uyambona bonke abantu babaziyimpumputhe kwabamnyama lonke izwe kodwa abantu bakwa-Israyeli kungenzeki kubo lokho. kodwa bonke abantu bakwaGibhithe baseGibhithe wabamnyama abamnyama ezweni wabamnyama. Wathi uFaro no sengiyabadedela. Kodwa bathi lapha bethi baqala bayaqoqa bahamba, wathi Faro no ngeke. Kodwa yinye into eyagcina yenza uFaro ukuba ebadedele ngempela. Kwathi kusa wayesethi uNkulunkulu uzobulala onke amazibulo aseGibhithe. Lapho yonke into eyizibulo noma ngabe iyisilwane, uma ingane yakho nje ingeyamazibulo iyafa, noma ngabe inkulu itshwele layo lokuqala liyafa, noma ngabe imbuzi itshwele inkonyane yayo yokuqala iyafa, noma ngabe inkomo inkonyane yayo yokuqala iyafa, umuntu indodana yakhe noma indodakazi yakhe yokuqala iyafa, noFaro wathi inkosana yakhe yafa. Bafa yonke into ezweni, bafa nje amazibulo nje. Ilapho-ke uFaro uyihlulela khona, wathi cha, ngeke ngisamnike. Hamba umtshele uNkulunkulu wakho ukuthi sengiyabadedela abantu bakhe ukuba behambe. Nengempela-ke baphuma abantwana bakwa-Israyeli mhla uFaro ehlulwe ukuthi uNkulunkulu ubulale amazibulo onke, naye nawe ilwane nawabantu nawakhe. Wayesethi-ke uFaro hhayi sebengaphuma ngiyalekisalo. Base beqoqa-ke abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Sekwehluleke izinhlupho-ke eziwu-9 ezenqaba uFaro, efike evume kodwa ukuthi mase bephuma abantwana bakwa-Israyeli bese ebanqabele. Waze wehluleka kwinhlupheko yokugcina okwakuwukufa kwamazibulo onke aseGibhithe. Baphuma abantwana baseGibhithe bakwa-Israyeli eGibhithe. Kodwa kwathi sebesendleleni uFaro wajika, sebephumile manje eGibhithe, wathi no, ongenani asibabulale, ngcono ukuthi befa sikwazi ukuthi sibadedele nje behamba. Wayesethumela amabutho akhe, khipha iy'nqola zamahhashi, wathi ababalandela. Babalandela, ma bebalandela abantwana bakwa-Israyeli bababona amabutho kaFaro eza ngamahhashi, babona ukuthi kuphelilele manje. Kathi ngizama njalo ukuthi nginibonise uNkulunkulu owehla ezulwini wehlela emhlabeni ukuthi nibe nesithombe sokuthi kungani simkhonza lo Nkulunkulu. Wasenzelani ukuba simkhonze? Iluphi uthando owasinika lona yena, njengoba ethi njena ubomthanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangayo yonke into yakho. Yini le uNkulunkulu owasenzela yona? Iluphi lolu thando esilubuyisa uNkulunkulu? Okufanele ngalo ukuthi simthande. Ngoba abantu uma sekuthiwa bathanda uNkulunkulu bayaye becabanga ukuthi njena hayi uNkulunkulu lokhu nalokhu amasathane sasho njalo. Kodwa kunezinto eyiphathekayo owasenzela uNkulunkulu wethu, engayiyo izinto ezikholelwayo okuyizinto ezingama-historical facts. Ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bahlala eGibhithe is not just a myth. Is a historical fact, into eyenzekayo, and akudala, maybe 3,000 years back, or let or 3,000 and something. I figure 4,000. Abantwana bakwa Israel baphuma eGibhini. So asikhulumi ngento eyimith. Asikhulumi ngento eyinganekwane ukuthiwa kwesukela cosi yaphela. Cha, sikhuluma ngehistorical fact. Ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi, wenza ukuthi abantu uFaro wehlula uNkulunkulu 9 times. Kodwa kwathi sekufika u-10 wayeselapha uFaro esehluleka. Kodwa noma esehlulekile bathi mase bephumile abantwana bakwa-Israyeli wabalandela. Ngenkathi sebephumile balandela, bamsola abantwana bakwa-Israyeli uMose. Bathi bekungcono sife eGibhithe kunokuba uzosibulala entabeni. Ngoba isimo abasebebhekene naso sasisho ukuthi iphelile indaba yabo. Ngoba babelandelwa amabutho ayephethe yonke inhlobo yezikhali namahashi. Ngaphambi kwabo kunolwane. So zazimbili izinto ofanele zenzeke, kwafanele ukuthi bebaleke bengene elwandle bese, noma bebekhona la ezweni beshawe ngamabutho kaFaro bese. So ayayingekho into abangase beyenze, base bekhala kuMose bethi uyabona ke manje ususe thina eGibhithe, bekungcono sile eGibhithe, uyabona ukwenzekani. Kodwa lo Nkulunkulu wethu engifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi ningamkhohlwa. Lo Nkulunkulu wethu wenza isimangaliso. Wathi kufaka kuMose, uyibona induku oyiphethe. Shaya ngayo ulwandle. Wayithatha uMose induku washaya ngayo ulwandle. Ulwandle lwahlukana phakathi. Can you imagine ulwandle lehlukana phakathi? Baba zindodla zamanzi on side by side. Kwavuleka umgwaqo olwandle. Kwangena abantu who were more or less 2 million. Bangena lapho olwandle. Sebehamba phansi. Sasting, akazi bekhona emhlabeni. Noma ungalanda bapho uNkulunkulu, akakho uNkulunkulu wake wenza into enjalo. Ulwandle lokhu labakhona umhlaba lwadalwa kanye nomhlaba. Asikho isigigaba lapha uNkulunkulu khona bonke uNkulunkulu esibakhonzayo owake washawa ngamanzi, washawa ngenduku ulwandle. Lwavuleka phakathi kwase kuba umhlaba, abantu aba close to 2 million bahamba phakathi kwalolu lwandle. Ulwandle lwama lwahlonipha induku kaMose, kodwa oyinikezwe uNkulunkulu. Bahamba baze bayophuma. Ngenkathi abantwana amasosha kaFaro ebona abantwana bakwa-Israyeli behamba, nabo basebecabanga ukuthi hayi nathi singahamba. Angathi babecabanga kanjani. Kodwa nabo bangena, basukela abantwana bakwa-Israyeli bangena nabo laphelwa. Kodwa bathi mase bephumile bonke abantwana bakwa-Israyeli, kwayesithi uNkulunkulu uMose akashaye ulwandle. Washaya ngenduku abuyela onke amanzi ababulala bonke. Impi yase kaFaro yaphela kanjani. Lwato mulandle. Yeah. abakwa-Israyeli sebephumile olwandle. Amasosha kaFaro esentanta phezu kolwandle. Kwakukhona udadewabo kaMose uMiriam. Kuthiwa lenkosazana, uma kwakuyinkosazana ngazi noma wayeshadile noma njani. Wathi uma kuphuma ngalena wasina. Wasina esinela ebabaza isimanga sikaNkulunkulu wakhe. Wasina likhona ngisho iculo lakhe lapha uma ungathatha iBhayibheli. Ngelinye ilanga ma ibandla lamaNazaretha esegcwele umhlaba wakho, so lisina ilokhuza so sina isihlabelelo sikaMiriam lapha owayisina khona ebonga isimangaliso soNkulunkulu wethu ukuthi uvele wavula ulwandle, bahamba baye bayophuma, kuthe ma sekungena izitha zabo wavele wabuyisa ulwandle zaphela. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wethu, ngikhuluma ngoNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ohlala nabantu, uNkulunkulu owehla ezulwini wazohlala nabantu. Uthe ma esehleli nabantu wenza imanga engakaze zibe khona emhlabeni. Bathi ma sebephumile ngaliyana baqala manje basola futhi abantwana ba-Israyeli bathi phela silambile sizodlala. Mose waya uNkulunkulu, Nkosi napa sebekhala futhi manje bathi balambile, sebekhohlwe yonke into kade uNkulunkulu ebenzele yona. Vele babelambile. Ha, sinaNkulunkulu isimangaliso.
Amen.
Kwavele kwaqathaka imana. Kwaqathaka ukudla ezulwini. Badla ntamba ebusuku yayiqathaka imana ibe isimo senyama bedle, ekuseni iqathake ibe isimo sesinkwa bedle, and badla for 40 years bengalimi kodwa bengalambi. Ukudla kwehla ezulwini bedle besuthe ebusuku ne-idina yabo levele ezulwini, i-breakfast yabo ivele ezulwini. Akagcinanga lapho, wabona uNkulunkulu ukuthi laba bantu bami abazigidi ey'ngaka bazobulawa ilanga. Izwe lalena enhla kubenoSahara Desert kushise kakhulu. Wayeseletha ifu. Ifu eqondene nabo. Elihamba nabo. So abaze bashiswa ilanga. Phambi kwabo kuhamba ifu, kuhamba nengilosi futhi owayebanikeze yona ukuthi iyona ezohamba nabo. Kodwa ihamba nezi. Ngelinye ilanga sinemkhokheli sasesekuhleni ngisenza u-23 kwamasha. Manje ngangeke ngihambe nomkhokheli ngoba ngangeke ngikwazi ukumshiya le eThekwini bese ehlala komunye umuzi. Mangibhethe u-23 bese ngibuya naye. Akazi ukuthi sasikuphi la sihamba. Sathi sibona kwase sibona ilokhuza abantu ababili lapha nabahamba phambi kwethu emkhathini. Kwasho umkhokheli, hayi yabona yini? Hayi amboni. Athi hawu nanga. Samisa imoto saphuma. Sathola bemi lapho babili ba drive bahamba nje ngathi angathi ngathi babenze njani behamba sama saqala sashaya uvalo sangena emotini sahamba bahamba nathi sasawufika elokhuzeni sahlala le elokhuzeni elwane ngelinye inanga futhi sisuka elokhuzeni la khona lapha elokhuzeni fine elwane eBeachfront sahlala eBeachfront sathatha imoto sahamba nabo sasisendleleni futhi sababona namba sebehamba emkhathini sahamba baba ubeqanathi wazulu uthukela wesefika lo nkosazana ethi nginibonile ukuthi bese nishaya uvalo awusashaya uvalo singazi ukuthi yini le wathi bengicabanga ukuthi ningahamba kanjani nodwa ngingekho ngisho ukuthi ke lezi zinto eyicishe ezifana nalezi sesake sayibona kodwa laba bantwana bakwa-Israyeli kwaba yifu behamba nalo ma benyakaza lihambe nabo hhayi ukuthi kunizulu noma kunjani kodwa kuyifu nje isambulela esiqondene nabo ukuthi bengashiswa ilanga esiqondene nabo ukuthi bengashiswa ilanga uma kusebusuku uNkulunkulu eqhamukise umlilo lo mlilo nawo ukhanyise ebusuku kufane nasemini ngakho ke abantwana bakwa-Israel babengayidingi into yokukhanyisa babengaphathi malambu bengaphathi lutho ngoba kwakunomlilo obakhanyisela bonke noma belele kunomlilo kuyakhanya kufana nasemini noma bebenzani kusemini ebusuku kwafana nasemini emini akukho kushisa kulutho bambozwe uNkulunkulu ngeyifu ngixoxela le ndawo ngixoxela ukuthi ningasuki uNkulunkulu wethu ngoba lo Nkulunkulu abantu abaningi amakholwa akayixoxi le ndawo aqhamuka nje sekhuluma ngoJesu nje sekhuluma ngoJesu engayixoxi le ndaba yesimangaliso engayixoxi indaba ukuthi uJesu wathi unomuntu onjani yabo engayixoxi le ndaba yesimangaliso ukuthi laba bantu baphuma baze bakhulelwa endleleni bazala abantwana bakhula abantwana laba bantwana bondliwa uNkulunkulu have you ever imagined that yabo bakhulelwa bazala abantwana abantwana babo baba yabona ukuzala umntwana ungayihluphi ngomuntu uzodlani yabo ngayihluphi ngomuntu abantwana babo badlala ngoba abantwana bazowondliwa uNkulunkulu yabo bekhule laba bantwana beze bebe amadoda ngoba uma laba bantu bahamba for 40 years definitely bazalwa abantu abazalwa endleleni baze baba ngamadoda bengakaze beze belambe bengakaze begule babengagule abantwana ba-Israyeli uma kwakufika isikhathi sokuthi behambe emhlabeni babehamba kodwa babengagule no le nto eyenzekayo iseproof ukuthi uNkulunkulu engakwenzela noma yini uma umkhonza yabo ayikho into uNkulunkulu ongekwenzele yona uma umkhonza and that thing is not a belief njenga namhlanje nasiye sicela izinto zingenzeki kodwa kulokhuza Isaiah 59 uthi uNkulunkulu hayi ukuthi uNkulunkulu akezwa hayi ukuthi uNkulunkulu kaboni kodwa izono zenu ezenza ukuthi uNkulunkulu engayiboni yonke le nto ayikho into uNkulunkulu ongeyenza uma uNkulunkulu wakwazi ukuthi evule ulwandle ngenduku behamba abantu emgwaqeni uma uNkulunkulu wakwazi ukuthi abantu abayizigidi embili behambe iminyaka eyi-40 kwehla ukudla ezulwini bephila ngakho yiphi enye into uNkulunkulu ongeke eyikwazi ukuyenza yiphi into uNkulunkulu ongeke yakuyenza. Manje ke kodwa uNkulunkulu bengakafika abantwana bakwa-Israyeli wathi ekeningibone ukuthi uNkulunkulu onjani. Watshela uMose ukuthi hayi, in 3 days times ngizovela abantu bengibone bonke, bazombona bonke, belinde ngoba bazombona bonke. Nangampela waqhamuka uNkulunkulu entabeni yaseSinayi, kodwa ngenkathi seqhamukile into eyenzeka yona noma into eyenzeka khona yaba sathi ukuthi bathi abantwana bakwa-Israyeli no, ngoba wakhuluma nabo, kodwa bathi abantwana bakwa-Israyeli no, Mose ngeke sicela ukuthi ukhulume wena nabo ngoba thina siyesaba kakhulu manje. Kodwa babehlale bethi uphi lo Nkulunkulu wakho, uphi lo Nkulunkulu wakho. Kodwa ngenkathi seqhamuka kwasa ngomunye, ngiyengene nje abantu bethi uphi lo hlaleleni, uphi lo hlaleleni, sifuna ukumbona phela nathi. Kodwa manje ngase qhamuke lapho uhlaleleni kungasa ukuthi nse akakho manje uhlaleleni ngafike eguqa lapha phambi kwethu, kungasa ukuthi nse kini nonke ngoba ningabona into eyisimangaliso. Ningayibuza ukuthi la bantu bahlala kanjani nalo muntu, ngoba uma eseza kini ngeke efane nokube evele kithi. Uma engaqhamuka nje qhamuka elohlaleleni wasezulwini ongathini kithi uba umuntu ngoba usuke funa ukuba sisikhululeke, kodwa uma engase eqhamuke ebe yilo muntu wasezulwini ngeke enze umhlaleleni. Sake manje nake naboke bathi uNkulunkulu sifuna ukumbona, uphi uNkulunkulu wakho Mose, uphi uNkulunkulu wakho Mose. Kodwa kwathi mhla iqhamuka bathi no, engenkathi sekhuluma nabo kwasa ngobunye bathi no, sicela ukuthi ukhulume wena naye. Kodwa ngiza kuphi isihloko lesi sithi isisekelo sokukholwa ukuvuma izono zokhokho bethu, ngoba we ignore izono zokhokho bethu and then we start blaming God ukuthi uNkulunkulu uyasiyekela, siyahlupheka, siyalamba. But uNkulunkulu demonstrated to us ukuthi ayikho into ngeke senzele yona. Samcela ezulwini, uNkulunkulu akavelanga wayizele emhlabeni, wacelwa ngokhokho bethu beseGibhithe behlupheka, but iNkosi sicela kuba wehle uze ezulwini uzosikhulula. uNkulunkulu wabakhulula, demonstrated in everything ukuthi uyabathanda ngendlela eyisimangaliso. Uma lezi izinto ekade ngiyibala uNkulunkulu owaye ehlasela ngazo uFaro efuna ukuba ededele abantwana bakwa-Israyeli, lezi zinto uNkulunkulu owayezenza evula ulwandle evulela abantwana bakwa-Israyeli kwangokhokho bethu, lezi zinto uNkulunkulu owayezenza ukuthi abantwana bakwa-Israyeli behlale iminyaka behambe iminyaka ewu-40 behamba ehlane ebapha ukudle, luphi uthando ofanele silubheke lwedlula lolo uthando? Iluphi, iluphi uthando? Kodwa uNkulunkulu uma esethi njena cha ngikhonze, ngiyayithanda iy'nwele zakho, uthi hayi uNkulunkulu ngeke ngikwenze lokho, hayi bo ngikhonze yeka lokhu nalokhu, hayi awufuni ukwenza lokho. Kodwa you forget ukuthi uNkulunkulu wenzani. You see, you forget ukuthi uNkulunkulu to show you ukuthi uyakuthanda wenzani. We are the first nation uNkulunkulu wathi singabantwana bakhe emhlabeni. We are the first nation uNkulunkulu wathi singabantwana bakhe. Huh? uNkulunkulu into yokuqala owayekhuluma wathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kodwa khona into eyakhulunywa uNkulunkulu. Ngoba we entered into a covenant with God. Ukuthi siyomkhonza. Silandele izimiso zakhe. We entered into a covenant. Saba nesivumelwane naye. Sasifunda phansi thina. It is not just ukuthi uNkulunkulu wavele wathi asimkhonze. Sa waqala uNkulunkulu wasenzela yonke into. Sase siba nesivumelwane naye. Sase abantwana baka-Israyeli yonke leminyele ebhalwe babeqale beyifunde. Uyabona uma ngabe uthatha isifungo. Ngisho ngisenkantolo kuba yijaji lapha lifunga ukuthi ngiyokwenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. So uboshwa isifungo sakho. Ngisho ngabe ulokhu uza nejaji ngeke libe yijaji kofunwa elinye ijaji lizosifundisa. Njoba ngangimanti njena ngangifungile ukuthi angeke ngesatshiswe umuntu, angeke kube i-justice ngoyenza njengoba injalo. Without fear, without favor. Yabo. Uma uthatha isifungo sokuba ube imanje kufanele ukuthi ufune ukuthi njengoba manje senginikezwa lo msebenzi ngiyokwenza lokho okufanele kwenziwe imanje, uma ngijaji ngokwenza lokho okufanele kwenziwe ijaji. Ufunge bese ubhala phansi, you are bound by lesi sifungo sakho. Ngisho ngabe uba ilokhu uzwa uba i-member of parliament, uyafunga ukhulume wena. Noma ngabe uba upresident, uyafunga ukhulume wena usayine. Nabantwana bakwa-Israyeli ke uMose wabafunge wabafundisa yonke imithetho uNkulunkulu ebekele yona. Bayisholo ngomlomo wabo ukuthi le mithetho lena bayoyigcina. Hayi ukuthi uNkulunkulu uyafosa, sifosa ukukholwa, sigciniswa isithembiso, isifunge saseza phambi kaNkulunkulu. Ena uNkulunkulu akazange wasiphoxa ukuthi simlandele. Sayikhethela thina ngenxa yento osenzele yona. Uthi ke ukuthi ke lapha kulokhu kuzwa kwemthethweni elishumi kumthetho wesithathu uthi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngingunkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawuyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Uthi ke uNkulunkulu, njengoba senithathe isifungo sokuthi niyongikhonza, niyokwenza yonke into engitshele yona ukuthi niyenze, angifuni ukuthi nginibone senenza seniba senikwabanye uNkulunkulu. Uma nenza lokho, mina uNkulunkulu Jehova nginguNkulunkulu onomhawu. uNkulunkulu azange wakufihla ukuthi uNkulunkulu onomhawu. Futhi akafihlanga uNkulunkulu ukuthi uma sona uyosijezisa ezejezise ngisho izizukulwane zethu. Akazange wakufihla lokho uNkulunkulu. It is among the laws of God ukuthi uma ngabe wona uyangajeziswa, ujeziswe ngisho isizukulwane sakho. And kuyenzeka, and usenzeka namanje. UMose tabulated kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi uma bemkhonza uNkulunkulu kuDuteronomy 28, uNkulunkulu uyobenzela lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. This was tabulated. And God also tabulated kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi uma ningamkhonzi kuyokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, kofika izizwe zinithathe zinigcilaze zoba yini noba yini yazo. Ayikho into esiyiyo namhlanjena uNkulunkulu ongayishongo kokhokho bethu ukuthi iyokwenzeka. Ayikho. Manjena ke uma ngithi ukholwa kwakheke phezulu ukuthi siyazivuma ini izono zokhokho bethu. Siyazivuma ini. And lokho kukholwa angeke ukuthole kwenye iba kuzo zonke iy'nkolo zobuKristu. Azazi lutho ngalinto engiyikhulumayo ngoba zengayikhuluma abakaze befundiswe izo yizwe ziseBhayibhelini. Ngisho amaNazaretha akazi lutho ngale nto ukuthi kubaluleke ngani, kodwa kubhaliwe umprofethi wakubhala zonke le zinto ukuthi sithwele izono zokhokho bethu, umprofethi wakubhala. But because no one is teaching about them, they don't know anything about it. But that is a key. Nehemiah 1:3-9 kuthi bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Uganga lwaseJerusalem lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Kusho uNkulunkulu ukuthi abantu abangithandayo bagcine imiyalo yami, benzela umusa. So that is not the end. It's just a question ukuthi thina asifundisiwe ukuthi kufanele sibuye kanjani sibele uNkulunkulu. Asifundisiwe lokho. But that does not mean ukuthi uma singabuyela uNkulunkulu ngeke kuphele lokhu kuhlupheka. Kuyophela. Manje ke laba babuzayo ukuthi kungani sihlupheke, sihlupheka ngoba sathatha isifungo. Uma uthatha isifungo, which is a contract, which is a pact, ukuthi uyokwenza ukuthi uze ubhale phansi. Uma usuweca leso sifungo leso, kufanele ukuthi ama-conditions aleso sifungo ekwehlele. Ngoba kuDeuteronomy 28 washo uNkulunkulu ukuthi kuyokwenzekani kithi uma silahla lesi sifungo. Wakusho futhi uNkulunkulu wathi isijeziso siyoba kini nasesizukulwaneni senu. And unless it is born in our minds ukuthi sisizukulwane sakwa Israel, angeke sise sikwazi kuyilungisa into yethu. Firstly, you have to know ukuthi abantwana bakwa Israel bayisizukulwane sabo. And immediately ubona ukuthi abantwana bakwa Israel sisizukulwane sabo, uyokwazi ukubona ukuthi woneni uNkulunkulu. Kodwa uma usaphika ukuthi abantwana bakwa-Israyeli isizukulwane sabo, angeke ukwazi ukusikorrektha isimo esikusona. So as a nation, as a Hebrew Israelites, we've got a duty. Iduty yethu ukuthi sibone, sizazi ukuthi singabantwana bakwa-Israyeli. And njengoba singabantwana bakwa-Israyeli, abantwana bakwa-Israyeli bengokhokho bethu, siyilungisa kanjani lesi siqalekiso? Because isiqalekiso, ngeke usilungise isiqalekiso sokhokho bakho. Ngeke usilungise isiqalekiso sokhokho bakho ungazi ukuthi ngokhokho bakho. Uthi-ke uNehemiya, kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala, ngalila izinsuku ezithile, ngazila ukudla, ngakhuleka phambi kwaNkulunkulu wezulu ngathi, ngiyanxusa Jehova Nkulunkulu wezulu, wena Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo, ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho. Yebo, wena Nkulunkulu ogcina isivumelwano nomusa kwabakuthandayo abagcina imiyalo yakho, ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wencebo yakho engikhuleka phambi kwakho imini nobusuku ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli izinsuku izincebo zakho. Lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe, yebo nami nendlu kababa sonile. So the first thing that we must admit ukuthi sonile. We are sinners before God. Thina uqobo lethu sehlulekile ukumkhonza uNkulunkulu. Nokhokho bethu bafanele babehlulekile ukumkhonza uNkulunkulu. So, okwethu ukuthi sazi ukuthi sonile. Kodwa sazi ukuthi njengoba esho la uNehemiya ukuthi uNkulunkulu uyabezwa abantu abamthandayo. We must learn to love God. Njoba esho laphana na ku Exodus ukuthi kodwa labo abangithandayo abagcina imiyalelo yami. Ngibenzela umusa, usho njalo uNkulunkulu na ku Exodus ukuthi ngibenzela umusa labo abangithandayo abagcina umyalelo wami. Ukuthi uNkulunkulu uyamthanda utshengisa ngokugcina umyalelo wakhe. Utshengisa ukugcina umyalelo wakhe. Uma ungawugcina umyalo kaNkulunkulu, uNkulunkulu anga uthi isitha sakho. Njoba esho nje lapho uthi laba bayizitha zakho ngoba bawugcina umyalo. Ngakho ke kukuthi umlilo ukuze uvuthe yonke indawo usuke ulayithwe umatches. So ngokuthi no we are few. No ungazenge ngalokho. Umlilo ubhala ushise yonke indawo kodwa usubulayithwe umetshiso wodwa. Nathi uma yonke lento kaNkulunkulu ingasuka lapha ibe clear. Iyokwanda wonke umhlaba kodwa ufanele ukuthi isuke umuntu oyedwa, isuke endlini eyodwa. Kugcina sekuyizindle mbili, zintathu, zizine, kugcine kumhlaba wonke. Don't mind ukuthi kwenzeka nini kanjani kodwa wena okwenza ukuthi lighter. So njengoba silapha nje sizolayitha umlilo wasezulwini ukuthi awuvuthe emhlabeni wonke. Abathanda ukucisha ka bawucishe kodwa bathanda ukuvuthela bayovuthela kanye nathi njengoba washo uShembe wathi vuthelani icilo. Asivuthele icilo ngoba Inkosi musele kwenu. Amen.